twugurukiwe kuguha ikibazo cyose mu mitima yacu winugaze mwami winugaze mwami